Ubo nga hindi matula, may ara ina bacteria
kag virus.
Sa baga, pag Zomyux Advance, maayong magtinlok sang baga, among nga dasig nagapaayo sang ubo. Zomyux Advance, subong in liquid. Resolve copy phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Zomyux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.